ya mukubo kwa sana shanise lekanda mwigire ndabe Hello hello sister Kobe chai wenyene noza kukumari dungu hari ngora nebiteye ndabona kubabaye nubona kukeneye umutipa meze nkanje yo kwicari ruhande agutera amablag
Shakuze chankureke hari gishasha nkubuzanye
kugomba kunkarira ndabuze cyano kumarira Ereganda cyari umusore kandi umengo ndakuza hano
Uraskubesha ndi hehe
None nuvukana Charnice
Charnice ninje
Oh my god bite Charnice
Zava
Kufeshere zirenze kandi ntari nguherutse wahora mu Burundi cyangwa wahora hanze
Nahora muri France ariko sinabamenye
Hari mu mwaka uheze nimba ntoba nihenze twahuriye Asiatique hari mande ya kioske Niwibuka umutipe yari yambaye Lacoste yagusavye nime zawe umubwira nazo ofisi ari kwa kazina kawe ngo witwa Charnice
Ah niwe Manon
Urabitoye Saint Hoping Ubikintu cyose ndabye ndakibona mu ifoto yawe Nimbaragati wa mpaye kana mfashe ndabikubwiye Bakongera icyo ufata ndakunda ukuntu umeze biraboneka ko wadezwe Wambari zigukwiye ni wambara nk'umu beach Mugenda uraziduza nk'ababandi muri bus Mugutwenga ntutabura nka kujya kwa masudi Kaboneka ko wakuze utajya ibijumbu n'imyumbati Wamawirira inyama hamwe n'amasupageti Mbega urazi ubwo ngukunda hagize ubwo rupima ko na pareyo kizigira
Ndaba muradukanyije nawe umva imbere wa muweshi we
Waragukunze ni jewe shani Nawe utanyerekwa shani Kamoriki, mendo ke gute shani, kukira ndabe konyemera. Hey, hey, hey. Kukira ndabe konyemera. Hey, hey, hey. Kukira ndabe konyemera.
Ego neme kabisa ko warayuma ipoto Adiko na hobiruko akagumye bagumako Ikirenge kumurido Shobora gukurako Kazima weme ibigani Ikikivanza ni VIP Ndabona watangaye Ngira wibaza kuri pari Kandada hanyene mu Burundi
Ego ni heza vremo?
Ndabona ufisi dusoni Niwitinye kuchufata Uzima nubwa madala Ninga umba wo imarako Manda jenda riha
Na wapi Hagira kui
Nizi nkovu ku mutima nahawe naba ex nzokwa mani mizi bamfu gushika jari gamuko Nisi yose nje kukuraba nguri kugira etide Kandi nuharire niko amutuma egide Sino gwara umutima nivuze ku mudantiste Amenyewe ya mara yose Ufise ubwiza bwo ku mubiri ukaba ufise n'ubwo ku mutima
Ni
wewe nyene no kwereka aho mbabara kuko abandi ufise ubwoba biko buhava banoneka Uri umwigeme w'isuku afise itaye mpuzamakungu Yaba wari laptop wari mu bwoko bwa macro Kuko ni hayi cyane birengeje urugero Ariko nanje kameme urabona ko ni kwije n'ibindi ndi en forme
Bona tuwaye vram
Bijay ndapita pita nambaye bling bling mu kabare n'abajama tukama mu maswing Ariko utaranye Ndabigwiza n'ubusa ndazi urukundo cyaricyo ko nize amuhuloji sinzokubwira ngo je t'aime amutusanga kuri beach nicaye ndeze ubundi
tu es sûr
oui je suis certain
waragukunze ni jewe shani nawe utanyerekwa shani ushaka ngoriki Mendo ke gute shani Kukira ndabe konyemera hey, hey, hey. Kukira ndabe konyemera hey, hey, hey. Kukira ndabe konyemera
Urapotaye nashitse ndi ku irembo Nyari kunkure kuzuba ifreshere nizimveko
Oh d'accord j'arrive
Tama wa warakaze ukabuzi ko ari mu nzu ndagusabye tugume hanze mbege wa mungu yakubita nta mitenda ratora
yo ahubwo shayera mugaye ariko papa si hari
kinza nyura kizi sinje kukwigisha mate ahubwo mbwira aho bigeze aco bigira kazeze byo guhekenya inzara sivyo je nagusavye ahubwo nyara utsumbwire nava sanga ngangwa sinzi karizi gufa
mbe kuigira kajuju ahantu nako nemeye
wow
numva no kwambika alliance tutaragira mariage kugira niba kunware bebe kuno jewe meze mgufwa nsonge ngurube nuzo guhukuboko ugateba kumwikura uzosanga nazinzi sura
simiko
biza gutusha nkababandi ngo nchenchika na phone ngo chenzimya kugutwara ni lazima ndakurahiye walai nabo kuteribuye nzotega umutwe gwanje ndakubere ambulance mbonya magara yawe yanse no musuranye meye nzakurana sinziriye
oh.
Ariko harabandi bazakurara baturubuye bebe ntubone nwenga ndafisa babaya bazokubira ko nimboregwa ndara mu mubindi kandi ninywera bibo mugiye nabuze malti
Chéri, oya nach, nzovdiwone, nzovdiwone, nzovdiwone.
Shia, hands up, here goes style music. Bizos, Alan Kiss, Miss Nono, baby, yo Shawai my city. Here goes style music, baby. Yo Cal Breezy, it is the song that I told you, man. Adomix Pro.